kaine wallahi lazimi
na kana ramu kon ramadana ne kenan
asan na rashin lafiya a ramadan
ko ba ka ne
Uru daya, biyu, uku, hudu, zaku haskaka ko a cikin